like the Sunday. Yeah. I wish I could be more. Yeah. Yeah. I still feel your love anytime. I go far for your love, baby. It's a cocoa visima.
Kuva wa musi, mshira muba genzi. Natanguye kuba hubuzi mananje nhazi. Begura bizi, pata nubu tunzi. Kondutida wewe jajwe jawe nani kindi. Ngami kazu hawi kazi wacho kaze kandi. Wamikaru habjinhebe yari jimga bandi. Mguinongu he kandi. Wamutimu kuihebe rutazo kura handi.
Awe mujomu mwejima. Kuseruka kabona. Wanyo
Narafashwe narakunzwe narahawe byiza ntana handi no busanga bwa buzima bwiza navya bihe byiza tumarana ntano yundi jara mbera mwiza mbega mwana mwiza nari bwa kubwira ibyayo maso yawe meza ningene unyemeza ukuntu buri gihe utambutse ndavyiharaza kwa munkunda kwa mufise nibyo je nipfuza
awe mucho mu mwijima seruka kabona wanyo.
You know what it is. Ali Classic. UmvukuriGang. Wheezy. Classic.